DJ San, Dana Ten Records, na producer wangu, Abdala, na Alice Mose, ujumbe wenu chitoe ni, utini achiwa kamuma, salamu fenu, Tizo, Dori, ujumbe wanu kuyo, Majimbo, Siwo, Niyo.
Rabeka Munga.
Beka Maro Chibanza Kokoro Chilango Hamisi Haro Deche Sikubali Na Uzimbe Tatina Mamera Beka Bimkubwa.